Mugenzi urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ivyiza cyo munsi mwibuke yuko turiko turiga igitabo cy'ivyahishuriwe Yohana ku kivugo kivuga ngo uri n'ugutwi niyumve uri n'ugutwi niyumve uri n'ugutwi niyumve ico muhemu abwira amashengero turamaze kwiga ibice byinshi bya kino gitabo twarize igice cya mbere igice cya kabiri icya gatatu icya kane icya gatanu mbere twarize gushika ku gice cy'icumi uno munsi tugeze mu gice cya cumi na rimwe niho tuza kwiga icigwa cyacu cy'uno munsi kivuga ngo intambara hagati ya Bibiliya n'ubuhakanyi intambara hagati ya Bibiliya n'ubuhakanyi nico cigwa cacu cuno munsi dusenge uhoraho mwami ushobora byose utegeka bikaba wavuga bigakomera izina ryawe nirihabye icubahiro mwami urakoze ko wongeye kudutora ukaduha uno mwanya kugira ngo twige iki jambo ryawe ritubwira ndakwinginze mwami ndagutakambiye umusabyi wawe kugira ngo mwami unyumve uze ubane natwe kwe mugihe buri wese ahimirizwa kukurikirana kino cigwa kidasanzwe mwami rema gushasha umutima wiwe rema gushasha ibyiyumviro byiwe muhe kugira amahitamo ahwanye nuko ijambo ryawe rimubwira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndasenze nsengera abafise ingorane zitari zimwe abagwaye n'abaduhaye imitwaro kugira ngo umwami bose bagirire neza utunganye imibiri yabo amagara yabo hamwe n'ubwenge bwabo kugira ngo umwami babane nanje ku birenge byawe kugira ngo twige iki jambo ryawe ritubwira kandi ijambo ryawe rishishikare kutu girira ikimazi no kuduha ibyizigiro byo mu iherezo mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen icigwa cacu cuno munsi kivuga ngo Bibiliya intambara hagati ya Bibiliya n'ubuhakanyi niko icigwa cacu cuno munsi kivuga nibuke ko tukiri mu rukurikirane rw'inzamba indwi turi cyari ku nzamba ya gatandatu igice cya cumi cyaratubwiye mu gihe cya gatandatu ukuntu ubwoko bw'Imana bwari bumerewe mu gihe igice cy'icyenda cyo cyari cyarangiye cyerekana ibara ryari kurirabonwa n'imigwi igwanya Imana hari i Roma kwa Papa icigwa cacu cuno munsi cibanda mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana gice cya cumi na rimwe ku murongo wa mbere dushikana ku murongo wa cumi na kane tora Bibiliya yawe mugenzi kugira ngo dushobore kwigisha ijambo ry'Imana ririko rirabarira abatuye ku isi na kino gihe cacu Yohana aravuga ngo bampa irenga rimeze nk'inkoni bati va hasi uge urusengero rw'Imana n'igicaniro n'abarusengeramwo intangaro y'urusengero uyireke ntuyigere kuko yahawe abanyamahanga kandi n'igisagara cera bazogisiribanga amezi mirongo ine n'abiri tugiye kwiga kugira ngo dushobore gusobanukirwa neza hano majambo mu bisanzwe igicaniro kiravugwa ngaha n'igicaniro ntago ari igicaniro cy'ibimazi ariko n'igicaniro cyo kokereza ko imibabwe kubera yuko bagenzi igicaniro cy'ibibazi cyaba kiri hanze ntago cyaba kiri mu rusengero kubera iki nshoboye kuvuga ibi Bibiliya ibanda ivuga ati kandi abashingira intahe babiri nzobavugisha bazovugishwa iminsi igihumbi n'amajana abiri na mirongo itandatu bambaye amagunira ivyahishuriwe Yohana igice cya cumi na rimwe ku murongo wa mbere gushyira ku murongo wa gatatu mu gice cya cumi kirangira abarangije umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo ine na kane nyuma yabo aba bakurikiye bahabwa igikogwa kidasanzwe kandi koko cyari igikogwa kidasanzwe mu byukuri. Rero ngaha Yohana nk'ishengero ry'iki gihe ariko arahabwa igikogwa gikomeye, icyo nacyo akaba ari igikogwa cyo kwamamaza ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Irenga rimeze nk'inkoni ryo gupima urusengero n'ijyahe. Iyi nkoni y'urubingo mu mvugo ifoboye birumvikana ko ari igipimo cyo gupima urusengero. Urusengero rupima n'urwahe? Koko urusengero ruvugwa aha ntabwo ari shengero, ahubwo ni urusengero rwo mu ijuru cyanke se ijuru muri rusange. Kubera yuko mu by'ukuri musanzwe muzi yuko twarabibonye yuko urusengero rwo mu ijuru rwagutse ruba mu isinzi n'isinzi ry'abamarayika. Abarusengeramo nabo ntibapimwa uburebure cyangwa ubwaguke cyanke ibiro cyanke ikindi kintu, oya, ahubwo bapimwa nimba koko babereye kwinjira muri urwo rusengero rwo mu ijuru cyanke batabereye. Icyo nicyo Yohana yabwiwe, ahabwa irenga, ahabwa igipimo kugira ngo apime niba koko babandi bahamagawe koko babereye kwinjira mu ijuru cyanke batemewe kwinjira mu ijuru. Kubera yuko ino nzamba ya nyuma igiye kuvugwa ariyo nzamba yindwi, ni inzamba ya nyuma iza kugira ngo abapimwe bagasanga barashitswe bace binjira muri urwo rusengero rwo mu ijuru nk'uko ibyasezeranywe bivugwa. Nk'uko umwami wacu Yesu Kristo igihe yagenda mu ijuru hariya muri Yohana igice mu gitabo cyanditswe na Yohana mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 14, Yesu yadusezeraniye yuko iwacu heza ari mu bwami bwo mu ijuru, niho abamwizeye bakagenda nk'uko yavuze bazoba. Yohana yahawe igipimo imbere y'uko ibihe nk'ibi bishika ngo abantu bose babanze bapimwe. Ndabibutse yuko Yohana yari ahagarariye ishengero. Guhabwa igipimo ngo pima ni nk'uko nange nogihabwa canke ukagihabwa. Ariko Yohana mu by'ukuri ngaha duca tubona nk'uhagarariye ishengero, nk'umunyeshengero ahawe ngo pima. Mu yandi majambo, Yohana yarabwiwe kwipima, buri wese ahamagarwa kwipima. Turipima gute? Reka turabe iki jambo ry'Imana ritubwira. Abaragwa b'ubwo rusengero ni ishengero rya Yesu ry'ukuri riri ku isi, niryo ririko rirapimwa, ryahawe igipimo kugira ngo gipime kandi gipime mu bikorwa kugira ngo ribe iritagira amarabaga n'injebe. Kwipima gute? Nicahe gipimo koko Imana yahaye ishengero kugira ngo gipime. Rero irenga twahawe nk'igipimo n'amategeko cumi y'Imana, ariko gupima ntiyakoreshwa igipimo gusa, ahubwo harakoreshwa n'ibindi bikoresho mperekeza. Niyo mpamvu twemeza yuko ngaha ariko haravugwa ubutumwa bwiza bwose muri rusange ubwo twahawe nk'icirore. Ubu buhanuzi busohorerwa mu butumwa bw'umumarayika wa gatatu. Ubu butumwa burangira hahejeje kuboneka abera bitondera amategeko y'Imana kubwo kwizera. Mu gihe rero buno butumwa buba buriko buravugwa, mu gihe buno butumwa buba buriko buramamazwa, mu gihe tuba turiko turasoma rino jambo ry'Imana twahawe, bagenzi, tuba turiko turapima niba koko dushitse canke tudashitse. Mu gihe rero dusanzwe dushitse, haca haboneka buno bwoko bwera bwasigaye bwitondera amategeko y'Imana bubiheshejwe no kwizera Yesu kwabo. Ivyahishuriwe Yohana igice ca 14 ku murongo wa 12. Intangaro y'urusengero yireke ntuyigere kuko yahawe abanyamahanga. Abanyamahanga ni abahe koko? Tuzi neza yuko kera hari hari ubwoko bwa Isirayeli bwakomoka ku mugabo Aburahamu sogokuruza wabizera bano nibo bitwa ubwoko bw'Imana abandi bantu bose bari basigaye barabanyamahanga ariko bagenzi nagenda babwire ikintu kidasanzwe nuko ubu byarahindutse ntago abantu bakera babandi bavuka ku muryango wa Aburahamu mu buryo bw'umubiri aribo bana ba Aburahamu gusa yamara abana ba Aburahamu bariko baravugwa ngaha nabemeye kwizera Yesu nibo ba Isirayeli bukuri rero ngaha intangaro yahawe abanyamahanga ni kuvuga ngo intangaro mu rugo herekanwa mu isi abera bagomba kutita iby'isi bakarangamiza bahanze amaso Kristo wenyine mu gihe ab'isi bobo batize Yesu Kristo batitondera amategeko y'Imana bobo bakomeza guhanga amaso iby'isi nicyo gituma muzosanga ab'isi hanze amaso iby'isi nyine ariko gusa ikintu kibabaje kandi giteye agahinda nuko hariho abitwa ngo n'abakristo bavuga ko bakurikiye Yesu ariko uno munsi ugasanga bariko uno munsi ugasanga bariko barahanga amaso iby'isi ingorane ikomeye cyane noneho ubuhanuzi buca butujana bukadushira mu gihe cyabangirije iki kugira ngo butwereke iyo byose byatanguriye mu gihe cy'abahinga 42 ari nacyo gihe cy'iminsi 2260 bagenzi ndashaka ngo hano hantu mwatahure neza kuko harakomeye kubera iki ubuhanuzi bumeze uko ubuhanuzi niko bwabaye niko bwimereye bagenzi ubuhanuzi burakujyana mu bya mbere aho tugeze hama bukagusubiza n'inyuma mbere bukagusubiza imbere kugira ngo bushobore gutahura ababigenewe nyine ubuhanuzi ntago bushaka ntago butahurwa n'abantu bose oya ahubwo butahurwa n'abanyabwenge iyi tekinike rero y'ubuhanuzi ni uko ubuhanuzi nyine butegerezwa kuba kugira ngo bushobore gutahura abanyabwenge nyene nk'uko Bibiliya yakomeje kubivuga igihe kirekire iki gihe cyakomejwe kuvuga muri Bibiliya nk'iminsi 1260 hariya mu gitabo cy'Ivyahishuriwe Yohana igice cya 12:46 nk'amezi 42 mu Ivyahishuriwe Yohana igice cya 13:5 nk'ibihe n'igihe n'igice cy'igihe hariya muri Daniyeli igice cy'indwi 25 hariya muri Daniyeli nyine igice cya 12:7 hamwe no mu gitabo cy'Ivyahishuriwe Yohana igice cya 12:14 igihe bingana umwaka umwe hariya muri Daniyeli igice cya 11:13 harabishingira intahe ibihe imyaka ibiri nk'uko ubwinshi buhera kuri kabiri igice cy'igihe ni igice cy'umwaka bagenzi reka tubisesangure neza umwaka ugizwe n'amezi 12 kandi ukwezi kwa Bibiliya kugizwe n'iminsi 30 reka navyo nyene tubisuzume twisunze Bibiliya hariya mu gitabo cy'itangurira igice cy'indwi 11 tubona ko umwuzure wateye ku munsi wa 17 w'ukwezi kwa kabiri hama kandi amazi yakamye ku munsi wa 17 w'ukwezi kw'indwi itangurira igice 18:7 ibi rero tubirabye tugahera aho umwuzure watanguriye hama tugaca turaba naho umwuzure waheze duhereye mwaka no kwezi kwa kabiri tukaza mu kwezi kw'indwi mwese murabibona yuko harimwo amezi 5 ni kuvuga ngo umwuzure wamaze amezi 5 Bibiliya ivuga yuko umwuzure wamaze iminsi 150 kandi twamaze kubona ko wamaze amezi 5 ubu rero turashobora guca dufata iminsi Imisi ijana na mirongo itanu tukagabura n'amezi atanu kugira ngo dutore imisi ukwezi gufise kwa Bibiliya. Duca tubona yuko ukwezi kwa Bibiliya kungana n'imisi mirongo itatu. Amezi mirongo ine n'abiri ariyo misi tugaca tugwiza n'imisi mirongo itatu y'ukwezi kumwe. Duca dutora imisi igihumbi n'amajana abiri na mirongo itandatu, igihe cyo gusiribangwa igisagara cera n'icyitwa icera cyose. Mwibuke yuko Bibiliya nk'uko twabibonye umunsi umwe ungana n'umwaka, ino ni imyaka igihumbi n'amajana abiri na mirongo itandatu yabaye yagahamo. Iki gihe cyatanguye mu mwaka w'igihumbi mu mwaka wa majana atanu na mirongo itatu n'umunani. Kino gihe cyabaye igihe cyo kwimikwa k'ubupapa, cyabaye igihe cyo gukomera k'ubupapa. Niho ubupapa bwakomeye. Mu gihe babandi bari ku ntebe ya Petero bari baramaze guhendwa, maze idini rya gipagani ry'i Roma ryamaze kwinjira mu idini rya Gikristo, maze abapagani bamaze gukomera mu Bakristo. Erega barirukanye abakristo, maze abapagani benyewe abari bo batwara, nk'uko byagenze kuri Yezebeli. Ibitwara bibonye mu gihe cya Perugamo, igihe twasobanura igihe cy'ishengero rya Perugamo, twara bibonye neza. Ubupapa bumaze gukomera bwaciye butangura guha mu bwoko bwera guhera muri uno mwaka wa majana atanu na mirongo itatu n'umunani kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana indwi na mirongo icyenda n'umunani. Kino gihe nacyo kigereranywa n'iki? Kino gihe niho umwami kino gihe hatwara Papa Piyo wa gatandatu. Kino gihe umwami w'Ubufaransa yitwa Bertier, uno yarafashe uno mupapa agenda kumufungira mu Bufaransa, maze agahengwe ko guhama ubwoko bwera kaba karabonetse. Bagenzi, nagira ndababwire yuko muri ico gihe abakristo barishwe ku rugero ruhambaye, barabonye ivyago vyinshi. Cari gihe gikomeye kandi c'umubabaro uhambaye ku bakristo ico gihe. Muri ico gihe abashingira intahe babiri nzobavugisha bazovugishwa imisi igihumbi n'amajana abiri na mirongo itandatu bambaye amagunira. Kuri uno murongo wa gatatu niko havuga abavugishwa intahe babiri nzobavugisha. Ni bande? Nabo nyene tugiye kubaraba mu cirwa cacu cuno mu twisunze Yohana igice ca gatanu ku murongo wa mirongo itatu na n'icyenda. Twemeza ko abo bashinga ntahe babiri ari Bibiliya, isezerano rya kera hamwe na rishasha. Muri icyo gihe Bibiliya yarashizwe mu mwiza irugaranwa, ariko Bibiliya ariko ibyo byose bica biba iby'ubusa. Reka tubanze tubirabe. Ubwa mbere ni abavugishwa, nk'uko twamaze kubyumva mu murongo wa cumi na mu gice cya cumi na rimwe ku murongo wa gatatu. Bibiliya niyo irimwo ubuhanuzi bw'Imana kandi niyo ishingira intahe by'Imana, nk'uko nabibabwiye hariya muri Yohana igice cya gatanu ku murongo wa mirongo itatu n'icyenda. Ni ibiti by'imyelayo bibiri kandi ni ibiterekwa kw'amatara bibiri. Ivyahishuriwe Yohana igice cya cumi na rimwe ku murongo wa kane. Bibiliya niryo tara ry'Imana nk'uko tubibona muri Zaburi y'ijana cumi n'icyenda ku murongo w'ijana na gatanu hamwe n'umurongo w'ijana na mirongo itatu. Imigani igice cya gatandatu ku murongo wa mirongo ine na gatatu. Insiguro y'ibiti by'imyelayo turayishika ko mu kanya, nayo nyene turaza kuyisobanura. Ubusobanuro bwayo tuza kubona hariya muri Zekariya igice cya kane ku murongo wa mbere gushikana ku murongo wa gatanu. Ufate umwanya wo kuhasoma, twebwe ntawo tuza gusoma. Rero bano bashingira intahe babiri nk'uko twamaze kubumva ni Bibiliya yose, isezerano rya kera hamwe na rishasha. Amavuta agereranywa na muhemu w'ubuhanuzi. namwemu yera amavuta agiranya namwemu yera ibiti bibiri navyo bigereranywa n'abavugishwa n'Imana banditse isezerano rya kera hamwe na rishasha ushaka kubisoma soma mu cete cya kabiri cyanditswe na Petero igice cya mbere ku murongo wa 24 Zekariya avuga amashami abiri agereranywa n'abantu babiri baba bahagaze imbere y'Imana ntabandi baronsa imahigwe atangaje gushika mu gihe cya Zekariya atari Mose hamwe na Eliya ikindi kandi biraboneka ko igikogwa cyabo cyabo bagabo babiri bakiri mu isi amajambo iyo mu byashuri hari igice cya 11 arabitwereka neza mu bandi majambo tugomba gusesangura tukaraba Mose hamwe na Eliya bari kubaravugwa mwa kino gihe abari bo mu byukuri raba muri Matayo igice cya 24 ku murongo wa 14 ukuntu Yesu avuga kukuntu ubutumwa bwiza ari ibishingira Yesu intahe abo nibo biti by'imyerayo bibiri nibiterekwa kw'amatara bibiri bihagaze imbere ya nyenisi kandi umuntu agombye kandi umuntu agombye kubagirira nabi umuriro ubava mu kanwa ugaturira abansi babo kandi umuntu niyagomba kubagirira nabi uko niko akwiye kugirirwa abo bafise ubushobozi bwo gukinga ijuru ngimvura ntikoroke mu minsi yo kuvugishwa kwabo kandi bafise ubushobozi ku mazi kuyahindura amaraso no kubabarisha isi icago cyose uko bagombye ivyashuruhani gice cya 18 ku murongo wa 4 gushikara ku murongo wa 6 ibi bisobanura iki umuriro ubava mu kanwa ugaturira abansi babo nkuko tubibona ku murongo wa 5 Mose nawe nyene byaramushikiye hariya muri kuva icyo cya 9 ku murongo wa 2 gushikara ku murongo wa 24 abarewe igice cy'9 ku murongo wa 23 Eliya nawe nyene nuko hariya mu gitabo cya mbere cy'abami igice cya 18 ku murongo wa 36 gushyira ku murongo wa 39 bafise ubushobozi bwo kugara ijuru ngo imvura ntigwe hariya ku murongo wa 6 Mose ni mu budahe Mose ukuntu yabikoze hariya muri kuva igice cy'9 ku murongo wa 33 Eliya nawe nyene yarabikoze hariya mu gitabo cya mbere cy'abami igice cya 17 ku murongo wa mbere hamwe na Yakobo igice cya 5 ku murongo wa 17 hamwe n'uwa 18 bahindura amazi amaraso ivyashuruhani gice cya 17 ku murongo wa 6 Mose yarabikoze kuva igice cy'9 ku murongo wa 20 Eliya yarabikoze hariya mu gitabo cya mbere cy'abami igice cya 18 ku murongo wa 40:4 nkuko twabibonye amatara agereranywa na Bibiliya ibiti bibiri by'imyerayo bigereranywa n'abahanuzi banditse Bibiliya nayo amashami yabyo agereranywa na Mose na Eliya n'ubutumwa bwabo mbega ubutumwa bari bafise bwari ubwahe abo bagabo babiri Mose yarongoye abantu b'Imana abakura muri Isirayeli ariho muri Egiputa kandi akabibutsa amateko y'Imana aho bari bamaze kuyibagira Eliya yakoranye umwete mu guhamagarira abantu guhitamwo ngo bahebe bayari bahindukirire Imana y'ukuri nta nkeka igikorwa cacu muri iki gihe ni ukubwira abantu ubutumwa busa n'ubwo bwabo bagabo babiri bose dutume abantu bava muri Egiputa mu Misiri ariho mu byaha no kubibutsa iby'amategeko y'Imana Mose yibukije abantu amategeko y'Imana 10 kandi arabayobora abakura mu nzu y'ubuja mu gihugu cya Egiputa uko ni kabahamagawe mwa kino gihe cya nyuma mu ijwi rirenga bagomba kuburira abantu ngo bave mu byaha kandi bakigisha abantu kwitondera amategeko y'Imana yose kubwo kwizera Yesu mu butumwa tugomba gutanga urahwanye n'ubutumwa bwa Eliya dutume bahitamo neza bahindukira Imana bahebe inyigisho zakomotse kubasenga bayari nk'ibyerekeye kuruhuka umunsi wa mbere w'indwi dimanche nk'uko twabibonye byavuye kuri ba Yezebeli bo mwa kino gihe cyiherezo n'ibindi nk'umubatizo wo kujojotera amazi ugutonyereza amazi umutonyi ku mutwe byarahanuwe na Marakiko ubutumwa bwa Mose na Eliya butegerezwa kongera kumvikara mu isi igihe umunsi wo kugaruka kwa Yesu zoba wegereje nubisome nawe hariya muri Maraki igice cya kane ku murongo wa kane gushikana ku murongo wa gatandatu uko niko bagenzi Bibiliya iri koko iratabagura ikajajanga nta uriho kuyihagarika imvugo ngo uko bagombye yerekana ukuntu Bibiliya ifise ubushobozi kandi ibyo yavuze bitegerezwa kuba uko nyene abayizigira bazishima abayihakana bazocirwa kwiteka nibyanditswe muri iyo nyene kandi nibaheza gushinga intahe igikoko kizoduga kive ikuzimu kizobagwanya kibaneshe kibice imivyimba yabo izo gangara nibarabara cyo mu gisagara kinini nico mu buryo bw'imhemu citwa Sodomu na Egiputa kandi niho umwami wabo yabambwe kandi abo mu moko n'imiryango n'indimi n'amahanga bazoraba imibyimba yabo imisi itatu n'igihimba ntibazokunda kw'iyo mibyimba ihambwa abari mu isi bazonezerwa bazobitamba ku muvyimba barungikiranire amashimwe kuko abo bavugishwa n'Imana batoneka abari mu isi Ivyahishuriwe Yohana gice cya cumi na rimwe ku murongo w'indwi ku murongo w'icumi ibihugu bimwe mu bwami bwari bugize Roma Bibiliya yarirengagijwe irankwa mbere barayirenga ku mugaragaro kandi abanka kuburirwa bararyohewe no kubaho batumva ibyico gitabo akarori n'Ubufaransa Bibiliya yarirukanywe ku mugaragaro mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana indwi na mirongo icyenda na gatatu iyo minsi itatu n'igihimba ishize impemu z'ubugingo zivuye ku Mana zibinjiramo barabyuka barahagarara ubwoba bwinshi butera oba bwinshi butera ababaraba bumva ijwi rirenga rivuye mu ijuru ribabarira riti nimuduge muzino baduga mu gicu baca mu ijuru abansi babo barorera uwo mwanya isi iratigita ikigira cumi cya gisagara kirasenyuka ubuko gutigita kwica abantu ibihumbi indwi abarokotse baterwa n'ubwoba bahimbaza Imana nyen'ijuru ibara rya kabiri riraheze irya gatatu rigira rize Ivyahishuriwe Yohana igice cya cumi na rimwe ku murongo wa cumi na rimwe gushikana ku murongo wa cumi na kane iyi mvugo nimuduge muzino dushobora kuyitahura twifashishije Daniyeli igice cya kane ku murongo wa mirongo irindwi na kabiri iyi mvugo isobanura gushigwa hejuru mu mpera y'igihe cya gatatu Bibiliya yarahagurukijwe itangura kwamamazwa mu ijwi rirenga ikigira cumi cha gisagara kirasenyuka iki gisagara ni Roma Ivyahishuriwe Yohana gice cya cumi n'indwi ku murongo wa cumi n'umunani haravyerekana Ubufaransa ni bumwe mu bwami cumi Roma yicaye ko rimwe mu mahembe cumi rimwe mu mano cumi nk'uko ubuhanuzi twagiye tubona bwagiye bubyerekana ubuhakanamana mu Faransa bwatumye abantu benshi batakaza ubugingo abasigaye bahimbaza Imana indwi vyerekana ko barabantu bakwiye igihumbi Nacho cerekana ubwinshi bw'abo bantu igihe cy'inzamba ya gatandatu cyarangiranye n'ibara rya kabiri ryabonye n'abahakana Bibiliya mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajyamunani na mirongo ine maze inzamba y'indwi ibara rya nyuma ritangura mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajyamunani na mirongo ine na kane iryo bara Nayo ico gihe kizoza kurangira igihe umwami wacu Yesu Kristo azobaje aho azotwijana mu bwami bwiwe bwo mu ijuru maze tukabana nawe iteka ryose umunezero hamwe n'amarira najya ndakubwire yuko mugenzi iki gihe ndiko ndakubwihira amarira gutaka n'uburibwe ntibizoba bigihari Yesu Kristo agiye kuza vuba ego agiye kuza gukuraho icyaha kandi icyaha azogikurana n'umuntu wese yemeye kubiko bwacu umunyabyaha yanse kubireka niwe wenyine azoshana n'icyaha ciwe yamara abagorotsi bo bazohabwa igihugu gihora ari icyaha ibihe bidashira niho mu gihugu cy'ibyiza aho abakiri bazoba bahashikanywe no kwizera umwami wacu Yesu Kristo genzi izere Yesu Kristo bicitwe no munsi kandi niba wemera kwakira buno butumwa bw'abashingira intahe babiri maze ukavuga ati nari naragendeye kure y'Imana ariko buno butumwa buhamagarira abantu kuva muri Egiputa kwitondera amategeko y'Imana gusezerera inyigisho zasizweho n'abantu maze ukafata ingingo yo kwiyegurira Yesu ukavuga ngo nange ndifuza kwifatanya n'ubwoko bwera bwasigaye bwitondera amategeko y'Imana kubwo kwizera abo bategereje ukugaruka kwa Yesu kandi baruhuka isabato mugenzi ushobora guca utwandikira kuri izi nimero zikurikira akamenyetso ko guteranya amajana 257 amajana 208 amajana 369 akamenyetso ko guteranya amajana 257 amajana 208 amajana 669 tukwibutse kandi yuko kino cirwa kiraboneka misi yose ya gatanu isaha 12 z'agatondo hamwe n'imisi yose y'isabato isaha 8:30 z'umuhingamo mugenzi ukaba utarakora abone subscribe following tuguhamagara kubikora kugira ngo bizokorohere nka icigwa gikurikira mu gihe tuciga ubuhanuzi bwo mu gitabo cy'Ivyahishuriwe Yohana ntiwibagire gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no ku bandi Yesu akugire neza aguhe umugisha aguhe kwama umwizeye ibihe byose ntakire ijambo ry'Imana nanje nk'umusabyi w'Uhoraho ndagusengera Nanje nk'umusabyi w'Uhoraho ndagusengera ngo kwizera kwawe ntiguhere kandi niwamara gukomera nawe uzobe ukomeza bagenzi bawe dusenge Uhoraho mwami shimwa urakoze ku bwari no jambo hije kudushikirizwa mwami duhije kumva amajambo yawe dasanga tumaze kumenya abashinga ntahe babiri abaribo kandi mwami koko rino jambo ryawe rigomba kubwirwa abantu bose none na nuno mwene data aryumvise mwami ndamusengeye nk'uko rino jambo ryahinduye ubuzima bwanjye ngo nawe rihindure ubuzima bwiwe rimubere ibyizigiro ryoye kuba ijambo ryo gutuma azocirwa kwiteka ahubwo rimubere ijambo rizotuma ahabwa ubugingo budashi uhereye uno munsi atangure kugira ibyizigiro byo mu iherezo ryiwe mwami ndasenze nsengera abagwayi abafise ingora zitari zimwe abafise ubunyantege nke n'abandi bose baduhaye imitima kubitwara buri wese icyo yagusenze yifuza gushikako harabagwaye igihe kirekire abihebuye hamwe n'abandi bose buri wese umutwaro wiwe mwami niwe wo kutwikorera imitwaro nicyo gituma ino mitwaro ubwanje ntashobora kuyikorera Mwami ndayikuzaniye ndayizanye imbere yawe kugira ngo mwami abari uyitorere umuti buri wese yishime kandi azoshinga intahe haruhande y'ibitangaza byose byo kudukorera nk'uko twabigusabye ndasenze sengera ngo no mwene data ahejeje gukurikirana kino cyigo afate ingingo ibereye uhejeje kugikurikirana wese ahari afate ingingo ibereye kugira ngo mwami azobane nanje mu bwami bwawe mu gihugu cy'ibyiza aho abakijwe bazoba kandi mfise ibyizigiro yo kuzohaba kandi na none mwene data ndashaka ngo umuhe ibyizigiro byo kuzohaba mu gihugu cy'ibyiza mu bwami bwawe bwo mu ijuru mu isi nshyashya ya yindi waduteguye itaba mu icyaha mwami komeza kutugirira neza komeza kugirira buri wese neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Amen. Ntiwibagire gukora partage kugira ngo ubone ubutumwa bushike no ku bandi. Yesu akugirire neza, aguhe umugisha, aguhe kwa mu mwizeye ibihe byose, akire ijambo ry'Imana.